Onye tụọ aka ka ahụ na-ememe peri ala ya maọbụ ojiri ya gara nke ọma. Yes.
Well, I love you, dear mom.
maka Chineke si na nke ọma na anyị ekele Jehova. Nke ọjọọ mekwa anyị ekele Chineke. But na otu anyị si wee leba anya na mmemme akwamozu ya, o wute anyị dịka mmadụ na nwanne anyị nwoke ha mụrụ anyị were gawa bọtụ. Otu ihe siri m obi ike bụ na ọ nwụrụ okwukwe n'ime Chineke, and e kwere m that na o mekere alaeze nke Chineke.
Ndewo, eze achọrọ ka iji ohere wee kọtụrụ anyị kpọmkwem ụdị ndụ mkpa anyị bi mgbe ọ nọ n'ụwa.
Ụdị ndụ papa anyị biri mgbe ọ dị ndụ bụ ọ bụ onye dịrị na-achọ nsogbu, na ọ bụ onye na-akwụ n'eziokwu. Ọ bụ onye bụ ihe ọbụla na-emetụta mmadụ dịka ihe nwute, ọ na-edukwa emetụta ya. Ọ na-ewere onye ọbụla dịka nwanne, ọ na-achịkọlọta anyị dịka ụmụ. So, ọ bụ otu mmesi were kọwatatụ gbasara ụdị ndụ dị anyị. And ịbịa n'ama dị m na n'awụ ibe mmiri asị ebo, dịka ọtụtụ ihe dị iche iche a na-eme, ọ na-apụta ihe n'ime ya. Ọ nwee ebe otu ụgwọ ma agbakọcha m ihe niile. So, ọ bụ ụzọ dị ndụ dị mma n'elu ụwa were gaba eluigwe.
N'ezie, dịka ezi udo, nwoke obiọma were hapụ ezinụlọ alụbọchị taa, tinye gị na ya Chineke ka o mee n'ezinụlọ gị.
Yes, ana m ekele Chineke onye bụ ọrịa, were na-ayọkwa Chineke ahụ onye nwunye ya na ụmụ ya nkasi obi ma chịkọta ha. Ma kasie ha obi maka nna pụọ n'ezinụlọ, nna na-anọchite ọtụtụ ihe. So nye ọtụtụ ihe niile nna na-anọchite, ka Jehova n'onwe ya bịa nọchite ihe ahụ nna kwesịrị ịnọchite, ma nye ụmụ ya ọgụgụ isi na amamihe iji were birikwa ndụ nke ha were na-eme gịnị mgbe na-aga, bụkwa mgbe Chineke ga-eme gịnị ka mkpọrọ.
Ndewo, na nchịkọta ka okwu ndụmọdụ ị nwere inye ụmụ ya.
Na nchịkọta, okwu ndụmọdụ nwere inye ụmụ ya bụ dịka chairman ohu ụmụ mbachu, a na-asị na ha ṅomiri nna ha, maka mgbe nna ha nọ ndụ amaghị asị onye na-eme ihe ọjọọ, amaghị asị onye na-ebigharị aka, otu amaghị asị onye ezigbo mmadụ. Ọ bụ eziokwu na-abịa n'obi mmadụ na ọtụtụ ọdị mmụọ na-abụ nke na-abịa akpere mmadụ nkata, otu mgbe mmụọ ahụ ya abịa ekpere ha nkata ime ihe ọjọọ, ha soro mmụọ ezi mmụọ nke nna ha ji were bi ndụ n'elu ụwa. Mgbe ha na-eme nke a, ụmụ ya ga-ebikwa ogologo ndụ dịka otu nna ha si bi.
N'ezie, ka ekpere ikpeazụ ị na-ezigara mba anyị. Ka ekpere ikpeazụ ị na-ezigara ya.
Ekpere?
Ikpeazụ ị na-ezigara ya.
Welụ, dịka onye ozi Chineke, akwụkwọ nsọ gbara m na ngwa ngwa mmadụ nwụrụ, ikpe bụ ihe so ya. Amatara m na ebe papa anyị bi nọ ekpeghị ikpe, and ama m na ikpe ekpere abụ ezi ikpe. So, dịka onye isi nchụàjà, anyị na-ekpere onye nwụrụ anwụ ekpere. Ọ bụ mgbe ọ nọ ndụ ka anyị nwere ohere ime gịnị? Ikpere onye dị otu ahụ ekpere. Otu ekpere m nwere ike ikpe bụ n'isi ezinụlọ nka ji obi usuu niile nke ndị agha, ka ọ lekọta nwunye ya na ụmụ ya, ma chekwaa ha. Ya ekwekwala ka ihe mberede okporo ụzọ ka ọ mee ha, ka ọ wepụ ha ogwu na akịrịka n'ime ezinụlọ, ka Jehova n'onwe ya ka ọ chekwaa ezinụlọ. Ya bụ ekpere m nwere ikpe n'isi ezinụlọ ahụ.
Ndewo, ndewo n'ezie, anyị ekele gị. Onye nwanyị gaa n'iru ma gbaa unu ume, ma ya nụ ntachi obi. Dịka mba anyị, onye nke debere obodo afụkwa gị ọzọ, n'ezie anyị na-asị ka obi sụ unu ike, obi sụ unu ike.
Ọ gbara ọsọ ndụ ya nke ọma. And ihe anyị mụtara n'aka ya wụ ezi ndụ. nke na onye be ọkara obi n'ihi na obi ndụ ya nke ọma na ọ bụrụ na Chineke na-akwụ ndị ezi omume ụgwọ ụgwọ ọrụ a ga-akwụ nwanne m ezi ụgwọ ọrụ n'ihi ezi ndụ obi so na anyị nwebụ ndị dị ndụ anyị kwesịrị isi n'aka ya mụrụ ihe mụrụ ihe bie ndụ nke anyị nke ọma n'ihi na anyị nwadị ndụ bụ ndị olileanya ihe dị n'ọnwụ fọdụrụ nkịta
ndewo anyị ekele gị anyị ya ga n'iru kasị unu obi n'ebe ọ dị ukwuu n'aha Jizọs ndewo
ọ chọọ nsogbu ọ chọkwa na ịta mmadụ afụfụ is a man of peace. Somebody can look at the spirit came to me. He opened and get better. See, man, you don't know. Same thing here, he opened and get better. That's not for power. Tuku Agapila Tonswa, and what announcement in my before? Reverend Father of a work to America, Yatana, after 10, young woman, and when they came across. Nahiji Bozwa, when I can all look at 10 o'clock sharp. And the late time I went out, I am wasting much time. He could
much while in all of Opodiana, the well.
Please make it.
Oh,
I'm not going to be able to do that. Oh, Thank you. Hallelujah. this man, a good man.
Thank you. Thank you. Come on, baby. Engage himself in various careers. He sold portfolio bag at Onitsha. Later, he engaged in brewery business in Lagos. After which, he was Igbo. Brother dealt with medicine till he later returned home and joined the brewery business at Ekubes Awidere. With all his endeavor, he was able to upbring his siblings and his own children. Behavioral aspect of life. Brother was a man of ambition. He was hardworking, truthful, kind, generous, caring, and humane, which made him to be helpful to anyone around him, irrespective of the person's tribe. He was jovial and a man of peace. Religious life. Eze Nakisov was a staunch member of Catholic Church. He was an active member of Catholic Charismatic Renewal of Nigeria, CCRN. He was enrolled into Catholic Men Organization, CMO. Brother also took confinement of Eze Merit Award. He was a man of faith, and he remained faithful to God till death. Social life. A social man and a man of faith. He was a member of Igbo Christian community. Igbo Age Grants, Amadi Welfare Association, Amadi Youth Association, AYA. Just to mention the two. Health challenges. Brother suffered a great illness over 5 years ago and survived. Few days ago, he complained of having fast breathing and he went to hospital. The fast breathing reoccurred and became so serious to the extent that he gave up on 15th February 2022. Oh, Death, you have done your wish. You are an impromptu visitor. You have created an inflammable vacuum in our family, brother. Your death was a great blow to us. We really love you, but the Lord loved you most. May your gentle soul rest in the bosom of the Almighty God till we meet to fight no more. Amen. Adieu, brother. Adieu, Ezinna. Adieu, Ezinwanne Jenkoma. He was survived by the following. Mr. Teoflos Fashu, brother. Mrs. Euphrasia, sister. Mrs. Chizoba Benjamin Ibaruka, son. Mr. Peter Ibaruka, son. Mr. Manuel Ibaruka, son. Mr. Chukwu Ibaruka, son. Mrs. Chinye Akane, daughter. Norbert Jacob, daughter. Mrs. Anyway, come on.
I know you're going to be here. Go away, get it up. I'm never Oh! Right.